kw’igenekerezo rya mbere Munyonyo no mwaka Inama Nkenguzamateka yaruguruye icese ibikorwa vy’isasa risanzwe rya Kigarama. Ibirori vy’uwo munsi vyari bihagarariwe n’icegera ca mbere c’umukuru w’Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Dénise NDADAYE. Mw’ijambo yashikirije mu kwugurura ivyo bikorwa Nyakwubahwa Dénise NDADAYE yamenyesheje ko mu buruhuko abakenguzamateka bahoramwo mu kwezi kwa Munyonyo bagendeye abenegihugu babatoye mu ntara zose kugira bumvirize imyitwariko yabo, bakaba baranabashigikiye mu bikorwa vy’iterambere. Baboneyeho kandi akaryo ko guhimiriza abajejwe intwaro ngo bafashe mu bijanye no kubumbatira amahoro n’umutekano, kugwanya inda z’indaro ku bana b’abigeme na cane cane b’abanyeshure n’ibindi. Yashikirije kandi ko abakenguzamateka bitavye ibirori vyo kwakira urumuri rw’amahoro aho rwaba rushitse mu ntara bavukamwo.
Mu karuhuko twahoramwo twaragendeye abenegihugu badutoye bo mu ntara zose kugira twumvirize akababakiye. Twarakurikiranye ingene amabwirizwa n'amategeko twemeje ariko arashirwa mu ngiro, turongera kandi turumviriza ingorane z'abenegihugu. Abagize ibiro by'inama nkenguzamateka bari kumwe n'abakenguzamateka baragendeye intara za Bujumbura, Makamba, Bururi, Mwaro, Ruyigi na Kirundo. Muri izo ngendo harakozwe ibikorwa bitandukanye harimwo gushyigikira abenegihugu mu bikorwa by'iterambere, kugendera amahinguriro amwe amwe ariko arubakwa tutibagiye ibibanza by'iratiro birangwa muri izo ntara mu ntumbero yo guhimiriza abenegihugu, abajejwe intwaro n'abajejwe igisata cy'ingenzi kubitegura neza kugira ngo bihurumbirwe. Kabaye kandi akaryo ko kuganira n'abenegihugu ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu, tutibagiye ibikorwa nyamukuru byokorwa n'abajejwe intwaro ku mitumba no ku rwego rwa komini. Ibyo nabyo bikaba ari ibi bikurikira: kumbatira amahoro n'umutekano mu kurwanya ibiyahungabanya, kurwanya inda z'indaro ku bana b'abigeme na cyane cyane ku bari ku ntebe y'ishuri, kurwanya ubukene n'indwara zifatiye ku gufungura nabi, gukingira ibidukikije no kurwanya cakiza coronavirus. Byongeye muri izo ntara abagize ibiro by'inama nkenguzamateka bari kumwe n'abakenguzamateka barishikiye ku kivi aho bagendeye amakoperative amwe amwe y'abenegihugu mu ntumbero yo kubatera intege no kubaha impanuro zotuma bashika ku ihangiro bihaye. Si ibyo gusa, mu karuhuko ka Munyonyo abagize ibiro by'inama nkenguzamateka bari kumwe n'abakenguzamateka baritabye ibirori byo kwakira urumuri rw'amahoro aho rwaba rushitse mu ntara bavukamwo, kakaba kari akaryo ko kwugurura inyubako zitandukanye zabonetse mu ngufu z'abenegihugu. Mu gisata cy'imigenderanire, inama nkenguzamateka iserukiwe n'umukuru wayo yaritabye ibikorwa by'ihuriro ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka zo ku isi mu nama yaryo y'143. Ibikorwa by'iyo nama byabereye i Madrid mu gihugu cya Espagne, ndetse kabaye n'akaryo kuri nyeniteka arongoye inama nkenguzamateka ko kubonana n'intumwa zo mu bihugu bitandukanye mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibyo bihugu. Nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi, abakenguzamateka baritabye ibirori byo kurahira ko abashikiranganji batanu bari baherutse kugenwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ibyo birori byabereye mu gisagara cya Bujumbura mu ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe kw’igenekerezo rya 23 Munyonyo mwaka w'2021. Byongeye kw’igenekerezo rya 29 Munyonyo z'umwaka, icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka yaritabye ibirori by'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana byabereye mu ntara ya Murambi. Mu ntumbero yo kurwanya amabi akorerwa abigeme, Inama Nkenguzamateka ifadikanije n'amashyirahamwe UNICEF na SNDH iratunganije inyigisho zerekeye kurwanya inda z'indaro ku bigeme bakiri bato na cyane cyane abakiri ku ntebe y'ishuri. Izo nyigisho zikaba zabereye ku murwa mukuru w'intara ya Karusi ku magenekerezo ya 29 na 30 Munyonyo.
Nyakwubahwa Dénise NDADAYE yamenyesheje ko mu isasa rya Kigarama Inama Nkenguzamateka izokwiga integuro z'amabwirizwa 14.
Muri rino sasa risanzwe rya Kigarama Inama Nkenguzamateka izokwiga kandi yongere yemeze integuro z'amabwirizwa 18 zarungitswe na Leta y'u Burundi. Izo nazo zikaba ari izi zikurikira. Ubwa mbere, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano ahindura ubwa kabiri amasezerano yo gufashanya hagati y'ibihugu bya Afrika, amazinga ya Karayibe na Pasifiki ku ruhande rumwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bigize iryo shyirahamwe ku rundi ruhande. Yashiriweko umukono ikotonu kuwa 23 ruheshi mu mwaka w'2000 akaba yahinduriwe ubwa mbere Luxembourg kuwa 25 ruheshi umwaka w'2005. Ubugira kabiri integuro y'ibwirizwa gerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano yo gushiraho inteko ziteguriye guhagararira amahoro muri Afrika yo mu buseruko. Ubugira gatatu integuro y'ibwirizwa gerekeye yinjira rya Repubulika y'u Burundi mu masezerano yo mu 1954 irekeye abantu batagira ubwenegihugu. Ubugira kane integuro y'ibwirizwa gerekeye yinjira rya Repubulika y'u Burundi mu masezerano yo mu 1961 yerekeye ukugabanya ko hoba abantu benshi batagira ubwenegihugu. Ubugira gatanu integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/21 yo kuwa 31 Kigarama mu 2010 rihindura ibwirizwa nimero 1/15 yo kuwa 29 mukiza 2006 rishinga amategeko ngenderwako agenga intwazangabo z'urwego rwo kwipfuna abansi. Ubugira gatandatu integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/20 yo kuwa 30 Kigarama 2010 rihindura ibwirizwa nimero 1/16 yo kuwa 29 ndamukiza 2006 rishinga amategeko ngenderwako agenga ibisongerezi byo mu rwego rwo kwipfuna abansi. Ubugirindwi integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/19 yo kuwa 31 Kigarama 2010 rihindura ibwirizwa nimero 1/17 yo kuwa 29 ndamukiza umwaka w'2006 rishinga amategeko ngenderwako agenga abasirikare bato bato mu rwego rwo kwipfuna abansi. Ubugira munani integuro y'ibwirizwa rigenga intwazangabo zo mu gipolisi cy'u Burundi. Ubugira icyenda integuro y'ibwirizwa rigenga ababirigadiye bo mu gipolisi cy'u Burundi. Ubw'icumi integuro y'ibwirizwa rigenga abapolisi bato bato bo mu gipolisi cy'u Burundi. Ubugira 11 integuro y'ibwirizwa rihindura ingingo zimwe zimwe zo mu gitabo cy'amategeko agenga ugukingira no gutegekaniriza kazoza abenegihugu mu Burundi no kuduza amapansiyo mu bisata bya Leta. Ubugira 12 integuro y'ibwirizwa gerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano yerekeye uturusho n'ubudahangarwa mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko. Ubugira 13 integuro y'ibwirizwa gerekeye iyemezwa ry'amasezerano y'ugufashanya mu gushyira mu ngiro umugambi werekeye itunganywa ry'amatungo agizwe n'amazi y'u Burundi hagati y'u Burundi n'igihugu cya Misiri yashyizwe ko umukono kwa 24 Ntwarante mwaka w'2021 I Cairo mu Misiri. Ubugira 14 ari bwo bwa nyuma integuro y'ibwirizwa yerekeye yemezwa ry'amasezerano yerekeye ukutarinda gusaba uruhusha rwo kwinjira mu gihugu ku bafise ibitabo by'inzira by'abanyacubahiro, ibitabo by'inzira bidasanzwe n'ibitabo by'inzira by'akazi hagati y'u Burundi n'igihugu cya Misiri.
Yarangije ijambo ryiwe ashikiriza ko mu isasa rya Kigarama kandi abakenguzamateka bazobandanya gukora n'iyindi mirimo bemererwa n'ibwirizwa shingiro bongere bagendera bene igihugu. Yahamagariye abakenguzamateka kwama bazirikana ko bari ijisho rya bene igihugu.
Mudukundire kandi tubamenyeshe ko muri iri sasa risanzwe rya Kigarama tuzobandanya dukora n'iyindi mirimo twemererwa n'ibwirizwa shingiro twongere tugendere abene igihugu mu kuraba ishyirwa mu ngiro ry'amabwirizwa n'amategeko twemeje. Tuzobandanya kandi twumviriza imyitwarariko y'abene igihugu tutibagiye kubahemiriza kubumbatira amahoro n'umutekano twongera tubatera intege mu bikorwa byo kwiteza imbere. Twebwe abatowe duhamagariwe kwama tuzirikana na ntaryo ko turi ijisho ry'abene igihugu batwizeye bakadushyira imbere ngo tubaserukire. Muze rero tubaserukire by'ukuri mu bikorwa dukora tubavanure na ya mvugo ngo ukiza kiri wabo ahubwo tuvuge tuti ukize akiza biwabo. Muze kandi tubabere urumuri mu nyifato yacu kugira ngo nk'indongozi badufatire ko akarorero.